Ife akwezi buses timatokoza chifukwa cha ubwenzi watu ndawi zonse. Tiketi ya basi kupita ku Lilongwe ndi Blantyre ndi 12,000 kwacha, ndipo kupita ku Mzuzu ndi 20,000 kwacha. Kulani tiketi masiku 5 asanate ndi kulipira 10,500 kwacha. Kupita ku Lilongwe kapena ku Blantyre, ndipo kupita ku Mzuzu mudzalipira 17,000 kwacha. Mukagula tiketi yobwelera kupita ku Lilongwe kapena ku Blantyre mudzalipira 21,000 kwacha, ndipo ku Mzuzu mudzalipira 34,000 kwacha. Mukagula matiketi asanu miezi itatu iliyonse, tiketi ya number 6 idzakhala ya ulere. Ndi crazy buses, mumayende mofuofu, motetezeka kumaso mosunga nthawi. Mu crazy buses timakupatsani zokumwa ndi zokudya, intaneti ya ulere komanso entertainment. Mukonze kugula tiketi muli kunyumba pogwiritsa ntchito mo 626 Mpamba, Ecobank, Airtel Money, NBS, tango imbani kapena WhatsApp pa 086-780-355. Komanso mukonze kutumiza katundu pa Crazy Courier, ndipo simudzakumudwa. Crazy buses, miles of smiles to your destination.
Chawango, lero mupeze kobwanji kumangalandeko. Kuno hai ndithu masiku akupita amwene. Nzanu munampatsira munu wanga uja wafikita ndi Saname, ndamva zimene zinali munthu wachimwemwe kwambiri. Anapitirizanso kunena kutaka kuti mukonza zoti muyambe kundiyankha kata zanga ndikalemba. Ndi Saname, simukudziwa inu ya chimwene chimwemwe chimene chinandipeza nditamva nkhani ngati imeneyi. Nadziwuza kuti kukhala sikoma kumeneku, ayi ndikhala ndikuyembekezera mwachidwi kata zanu kuti mwina timvenso kuti kumeneku zinthu zikuyenda bwanji. Mundilole nisanapitirize kata ilero, ndayileka mtengo omwe aja akhweze buses makamaka akhweze kulia njira ya makono yotumizira katundu kwa abale anzano ndi anansi ndi yacha yangu kwambiri. Komanso ndiye ndiyo chipa ukatumiza katundu pa akhweze kulia, sumakhalaso ni nkhawa umadziwa kuti katundu akafika bwino bwino komanso munthawi yake. Basi nkhani izo ndiye zikuchitika ndithu achimwene, penanso kumangoti ayi momwemo nangatipanga bwanji. Ndawasowa malume jenjani magolo akadali nkatibe, maloto awo ayamba kayaimetsidwa. Pena ndikakhala ndikumomba mmanja kuti kuma dziko amwene ayi ndithu lero lino amanduza papiyasi kuti zimvika kuti awasamutsa kupita nawo kutali kwambiri, kamba kuti mudzi wonse kuda akachita mbindikiro kundende kumene amawasunga. Akuti tsiku ndi tsiku anthu amakata ndala kumeneko zaka ndiye zinachuluka zisanu. Sendikudziwa ngati anthuwo akadakwanitsa kukadikira wawoyo panja pa ndende mpaka na dzaka zonse zisanu. Chilichonse chimene chimachitika ndi malume chenjani magolo ndi phunziro lalikulu kwa madolo amene ali panowa. Anthu akuyenera kuphunzira kugwiritsa bwino mphamvu. Mphamvu zikachuluka kwambiri, mathero ake ena amapezeka kuti atayirira. makosana ina age panonswa ya mbapo kuchita zinthu zina zimene anthu ngati mwanje wache njani magolo adachita zimene zowapezetsa mavuto. Ena sakufuna kuphunzirapo kanthu pa za mmene makosana ina age akuvutikira akupanga bezomwezo zimene zinkachitika masiku ambuyomu kumanka nayenda mwanza athu akhungula pshulu ngati tomato wa mtundu wa kabotolo kumanka tolera ndalama ndikumadzikundikira okha ntchito yeniyeni yogulitsa fotereza otseka mtengoyo kumani nkhana munthu oti alibe kuthekera kulikonse kuti akhoze kugwira nawo ntchito ngati imeneyi basi dzina lake kutuluka mvekere awa ndi amene adzigulitsa fotereza otchipa akamutenga kuti aona kuti apanga bwanji lero lino alipo ndithu ambiri makosana amene asokoneza ntchito yogulitsa zipangizo za ulimi zotchipa kamba kuti anapatsidwa mwayi wogwira ntchitoyi chifukwa cha ndale koma kuthekera analibe ndikudziwa mwina make mudzifunsa kuti kuti abwandewa akuti chani kwenikweni zimene akunenazo koma alinazo umboni muyambana atondo onyara uchibagera ayi ndithu ndipo ndiye kapena mwina mufuna tichite kutchula maina ndi uluweza anthu amene ayambapo kuphangira ntchito zina ndi zina ngati zizogulitsa fotereza otchipa mtengozi potsatira ndale mufuna ndachule ok wani tili ndi kukonda mabodza dodolido choka apa komabe ndimati machitidwe a zinthu akufunika kusamalitsa inde nthawi yakwana yoti ena ake atuluke mʼbwalo ndipo ena ake adyerere msonawo komabe ofunika kuchita mwanzeru powumitsa chidikha tisamakape madzi oyipa kati akasundukatenga thope kuchoka nalo kwina ndikudzakhuthula pomwepo ndiye kuti anthu adzatiseka enanso adzadaba kuti kodi akuluwa ayamba chiyani kwenikweni inde analipo ena ake amene amatamika nthawi imene ija kumalankhula mawu achipongwe kutukana mtundu wonse ndalama zonse kuphangira ndi umachita kunena mwandithe ndithe kuti anthu ngati anyina abwantasa palibepo chawo yaye kulibeko cholowa chawo yaye ndakumpanyira amenewa si akunoyi cholowa chawo akatenge kumeneko kumpanyirako ndalankhula zambiri koma akumvamva tichite zinthu mosamala makamaka polingaliranso kuti makosana ena tukamba pano akuzunzika chifukwa chogwiritsa ntchito mphamvu zawo molakwika pano akumamvetsa chisoni ukamawayang'ana wekha ukumati m'manja phuu zoona koma awa mmene ankachitira muja koma ndiye pamene pazikhala bwanji ujeni mneneri wabwera tinayi kwathu konkono ayi zinanyanya mwene ndiye tinangomupempha kuti kabwerani kwa ine kulibe mkuwe kumadyetsa nthanga atupaja koma dzungu leneniro ukulifuna ndithu sitikudziwa kuti wayenda bwanji mneneri nanga sanzatho ziphaso za mneneri ayinazo m'manja kumeneko analamula kuti akulu musatulukenso kupita kwina kwake koma manyasa simawadziwa ino ali konkuno wabwera mneneri iwo ziphaso zili m'manja sakutha kumvetsa kuti kodi zayenda bwanji zachitika motani munthu wayenda bwanji kapena mwina zija tinkaonera mmafilimu galikali ama china makhala maninja amangophulitsa kena kake kena kankusowa anthu ngozindika kuti munthu akuyenda kwina kwake chonsecho mphindi zochepa anali chapena pake sinikufuna kuti ndiganize kwambiri koma bolani wabwera mneneri sizinali bwino kumene zimalowera amwene kaduka kanachuluka kodi iye apanga bwanji ayi khona zoona ngazatipangira ndama kwathu konkuno ife tikuona ayi amene abwerere kwawo basi ndiye kunali tizifukwa tosiyanasiyana munthu wa mulungu amangidwamangidwanso koma mmilandu yosamatha ayi amatuzunzira wathu wachita bwino wathawako zilibe kanthu anthu adzifunsana kuti ndiye mwati wabwera bwanji anakwera chiyani geta la moto ayi chachikulu wabwera paja ndi zomwe anthu kuno ankafunatu anthu akamaona zithunzi za mneneri akuzunzika mpaka nakukhetsa misozi m'bwalo la mphaka paja tinkapempha kuti ayi ndithu mnyamata muloleni adzibwera kwathu kuno basi ndi wathu wathu ameneyo ena mpaka anafika popempha akuluakuluwo kuti mabwana tagwira mwendo wanu mneneri wathu akuzunzika adzibwerako chonde tidzalima limodzi kuno tidzadye limodzi agongoni sesenya nkhumbutera komanso mphalabungu kuno lero lino wabwera mneneri ndedu kumala mkulanso mkuziwa ino manyasa ya weja hai wala kuita zona angashile kuenda champagne kuwela kuno ama ina kuna marizise kaya nkani zake aaa akula akulu si fetomu mwamene posa jido abadimati yae musatizuzile watu ya zibwela kukuno leo linu wabwela tambaso ujuyo kanzeru wabwela wanji walwela pati mwena tu wabwela mutanka la mafuta meneyo zilibega antu jajukulu wabwela asamazu nzige ngataribe habari yake antu tukamala mkula majida mula kula mkula mota mao tizigu mbukia zangu njinji wala bahala ya minanda aveza na omwai upida kuunja kupaka kala jifuwa jani neneri nchitu zo juru kazimene wapanga kwa aji nyamata atu kukono kumaso kunjago inde mwina dikuza kusembana na ae mungani zina nizina kumabe ndi watu watu ndipo mioyo ya mbili ya kudzika kudzela munchito zake za jifundo ana akumapunzira zipinda zabwino zosatonya zopunziriramo zomangirwa ndi neneri chaka ndi chaka anthu njala ndi umapipuka chifojo jegweda chimanga chogawira ndi neneri koma manyasa zose zosaonaye wabwera neneri koma nkhani zokha zokha iyayi amenera kuti akhale komweko ayankhe mulandu kuyankha mulandu kuyankha mulandu kwa chani chachikulu moyo basi mulandu tidzayankhabe mtsogolo nanga zikanatheka kuyankha mulandu munthu matsotsa atachotsa moyo wake chachikulu ni moyo basi bolani wabwera kuno ndipo wabwera munthawi yake timire limodzi pa mzere wogula fotereza wochipa wabwera munthawi yake basi nthawi ya mango tijere limodzi mango basi ya zinazo zisiyeni ife sima polisi akujoyeni amulola kuti atulukewo sikuti sanaganize kwa mafunso onse amene ndi kumafunsana kuno wayi mwachidule mneneri wabwera kwawo basi timphere nkhukwa chimwene
ata ine wano kuno kumuti ku Malawi abuya ange kuda kunyasa lange sunga mpenzi